ndabaye ikaze bakunze ibiganiro bya HTV numunezero gusubira kuba namwe turabaramukije tongereye kubaha kandi nikaze mu kina higaniro cingo n'imijyango gene cingo n'imijyango na hano tuyagira tukayaga ibyubaka urugo tukayaga ibikenewe mbega nibiki byo kwirinda mbega nibiki mwami Yesu adushaka ko mu ngo zacu uno munsi twabatoreye ikiganiro gifise umutwe uvuga ngo ikiyago hagati yabubakanye mbega icyo kiyago kigenda gute mbega nibiki byo kwirinda mu gihe muri ko murayaga n'uwo mwubakanye mbega iyo byanse ko muyaga haca habiki ni giki twoca dukora mu gihe turiko turayaga dufise abatumire badasanzwe nibo baza kudufasha muri kino kiyago nabo nyene basanzwe bubatse ndetse reka duhere no muri runo ruhande duhere kwa Cedric ndakengurukiye tumuyikaze muri kino kiganiro
murakoze cyane gose ku mikazi nanje ndaryoye kuba mwashowe kunumira muri kiganiro murakoze
mbega Cedric apfaniki na honera bukeye neza
Cedric ndubakanye na honera bukeye neza ego turubatse vuba tugira dukwiza imyaka indwi twubakanye hanyuma kugeza ubu dufise abana babiri imfura n'umukobwa ukurikira n'umuhungu
murakoze cyane dukaze kandi naho nirabukeye neza no rwamuvuga ibintu
yego cyane murakoze nkuko mwabyumvise ndumufasha wiwe nitwa honera bukeye neza ego murakoze cyane kudutumira
murakoze cyane namwe kwita ubutumire bwacu tuharaye kandi kaze na Benigne irakoze Benigne wakoze kwita ubutumire bwacu
natwe turashimye komande tumiye turashimira n'abari kwadukurikirana nakoze kutwiyumvira ko nanjye ndubatse naho umushyiga ntawe wanjye adahari
arahari umaze imyaka ingahe wubatse
njyewe narakugize imyaka indwi n'abasomba amezi makenya
murakoze cyane dutanga ikiganiro cyacu twashaka duhere hano kubera hano baje bakwiye tubabade duti mbega honera birakenewe ko habaye ikiyago hagati y'abubakanye
cyane gose kuko niwo mushinge canke novugane nico kintu gikomeye mu buryo bwo kubakana kuko mu kuganira niho hava mu byose nanone ijambo ry'Imana riratubwira ngo nta ababiri ntibashobora kujana batasezeranye ego
mbega abubakanye bayaga ibiki iyo tuvuze kuyaga ikiyago hagati y'abubakanye hari ibyo kuyaga n'ibitari byo kuyaga twoyaga ibiki ibyo by'uko tuvuga dusi tugomba tuja aha mbega birakenewe ko tubiyaga ko
yego cyane ikiyago novuga nti ni mu kintu cyose ni mu buryo bwose kiretse hari gihe ushobora gusanga hari ikintu kanaka umuntu yakubwiye akaba ari ibanga ry'iwiwe udashobora kuganirira uwundi aho urumva ivyo ni ivyo mugumana n'uyo mugenzi canke niyo nshuti yo ku ruhande mugabo ubundi mu rugo umuntu aganira mu buryo bwose kandi ugiye kubiraba mu kiganiro canke mu kuganira n'umuntu niho mumenyana niho musangira niho mugenda murahindura canke mugenda murakosorana mu buryo ubucanko bundi
Cedric ngira arafise cyaha batwunganira kuri icyo kintu mbega iyo tuvuze kuyaga hagati y'abubakanye tuyaga ibiki birakenewe mbega nitwo kwiberaho tutavugana tukagomba twinjira mu twanga twisohokera
murakoze cyane kuri icyo kibazo nanjye ngize umeze nk'umwunganira oya birakenewe cyane gose kuko nta bantu babiri bashobora kubaho bataganira nkuko yabivuze kuganira bituma abantu bamenyana bituma abantu bamenyana umuntu akavuga ati jewe nkundiki jewe nankiki jewe nahuye n'ibi bibazo canke nahuye n'ibi ubwo rero uko agenda abantu bagira ikiyago bituma bwa bumwe wa mujyango canke gwa rugo rwabo gubakwa cyane gose kubera bagenda baravuga mwese avuga ibiri mu mutima wiwe bigatuma bashobora no gushigikiranira mu rugo rugendo rw'urugo rwabo
ikiyago kirakenewe mu muryango kirakenewe rwose kububakanye kubera ko abantu twari mu gutandukanye rero kugira ngo umenye umuntu ifoko akwibwira uko ameze nawe ukahigiraho mugatahuzanya mugakura byose bigenda ari uko mubiyazi ariko umuntu agumye ahoze hari icyo utamenya hanyuma sinzi ko twapfa tubyita ko kubakana iyo mutayaga
tubandanya n'ikibazo kigira kabiri reka ngaruke ngaha kwa kwa Cornela ndamubaza nti mbega hariho uburyo bwinshi bwo kuyaga ivyo twita la communication ikiyago cyane no vuga nti ndakurabye turimba nakubwi cyangwa winjiye twagisha majeste donc ubwo buryo muri ubwo buryo bwose nubuhe ubwo ba buri efficace ku bantu bubakanye kugira ngo bashe kuyaga bahubuza kandi batahurana
uburi efficace ubundi nuko umuntu yiexprima nkawe akavuga mu buryo giyaguye ataco yibikiye ataco anyegeje aganiriza uyo mu partenaire wiwe muri communication ni vyiza cyane yuko uyu muntu ariko araganira n'uwundi amwibwira canke yivuga canke avuga nkawe avuga akaganira nkawe akamubwira ikibakiye umutima we canke akabwira uyo mu partenaire wiwe ikintu cyose yumva uburyo yiyumva uburyo abibona kandi nibaza yuko ariyo nico kintu gikomeye cyane mu rugo umuntu akwiye guhagararako kuganira umuntu avuga nkawe kuganira umuntu avuga ibiri muri we by'ukuri ego
kuvuga ibiri muri we by'ukuri mwibaza ko byoroshe ituvuze kuvuga abadamu petetre turashobora kuba turi babantu bavuga gose ko abagore bavuga cyane papa yabagabo mbega nibyo
bon niko babivuga mugabo sibyo biravana
okay mugabo kama mtuvuge duti en general ubwo buryo umuntu avuganamwo akumva yuko ari karasohora ibimurimwo ukabibwira n'umuntu ari karamwumviriza uribanza kiyo communication hagati y'umugore n'umugabo kenshi iba iri nuvuga ibipasa ibyumvikana gose canke hari gihe bigorana ugasanga ntibipasa
kenshi hari gihe bigorana kubera urumva bivanye n'ingene umuntu ingene abagore bateye n'ingene abagabo bateye ntibisa donc urashobora kuba uri kuravuga wowe ibiri muri we ubibwira uwundi ugasanga yasamaye yatwawe naka canka kandi ugasanga wumvise umenga uyo muntu ntiyigeze yumviriza ku gatima k'iwawe ntiyigeze atahura ico uri kuramubwira bivanye n'ingene umuntu ateye toujours arashobora kuba yakumvise mbwa akaba ari ibintu birengana hama ukaba wari witeze yuko cane aza kuguteba muri utwo tuntu wamubwiye tunini canke dutoyi hama ugasanga iyo communication ntibaye nziza kubera wumvise yuko ntiyigeze andaba ntiyigeze anyumviriza ntiyigeze haba harimo utuntu twinshi dushobora gutuma iyo communication idapasa mugabo yapashije neza aba ari hayo site
tukirishonye kuri ico nyene cyangwa nja kwa Cedric ndamaze mbigi kugira ngo biryohe kugira ngo bihayisise muri iyo communication haba habaye iki uri batwa ari utuntu tuba twabaye twerekana nimba bajya bandi ko barayaga ari babiri ndashaka kuvuga nti bajye abantu bemera ko bayaga bahuza mba narabye
ndabwo kugira ikiyago gishoboke hagati y'abantu babiri biravana no kumwe n'ubucuti hagati yabo bwagiye buratera imbere nk'ubu abantu bacubakana tuvuge bamaze ukwezi ntibangana n'abantu bamaze umwaka bamaze n'imyaka ibiri kandi vyose ntibiharura gusa imyaka biravana n'abantu bagiye baritwara niyo mpamvu mu rugo ni vyiza umuntu nubwo nti kugenda barakitiva cyangwa kugenda bararondera cyane gose kuba b'inshuti kuko uko umuntu ab'inshuti ni kumwisanzurako hama ikindi naco gifasha muri ico kiyago kandi nkuko bavuze burya abagabo n'abagore twese nitwe exprima cyo kimwe ariko uko abantu b'inshuti barashobora kuyaga ikindi naco umuntu anisanzura canke agasuka umutima wiwe kubera zikunda agiye kumwumviriza niyo mpamvu no mu rugo ni vyiza cane gose ko abantu twiga turushiza kwiga iyo umuntu ariko aravuga kumwumviriza utaja kwiherezo ico agomba kuvuga kandi ataraheze
okuri cyo ushatse kuvuga iki
urumva nkuba ariko arabo urumva ntawe na kanaka bigenda gutya ukacuja ku mpera y'inkuru inkuru kiri hagati cyangwa ngo ngahagombye kuvuga iki ni byiza rero ko kumviriza umutima wiwe hanyuma bigatuma umwishura inyishu ijanye n'ishya kubwiye kwera wamutegereye neza kandi wamuhaye attention utamwumvirije mu bindi
bene hama ndamuganiye ko terekeye kumenya ko umuntu afi ubabonye kabate bajya n'arafise giyago kwiri kiri ko kirarengana neza hari wa attitude umuntu afata ubwo nk'ubu sinoganira n'umushinga nawe wanjye nkamuganiriza ndamuraba nabi nkakoresha ton ijwi rirenze n'urengana nawe iyo ubonye abantu bakarahiga kumva badugije ijwi baba hata abantu bari kubarumvikana birasaba kuba amadose yari abantu tutakurana amadose kubera kuregwa ukundi kuntu ugasanga dusere iri kure 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 rwose rero birasaba kwiga kugira dose birasaba kwibagira indero twahawe zimwe zimwe zituma zitubuza kwiexprima turi kumwe n'abo twubakanye ibimenyetso ni ibyo urumva aho n'amahoro ntandurire mvu ngo haba hari ituze amahoro
hatekanye ego tubandanye na kino kiganiro cyacu mvuga kuri ico kintu nibaza nti mbega iyo bidakunze mwari musanzwe muyaga komukupe mwari musanzwe muyaga mutekanye kandi vamo ko mutera inkuru nta ntambara ntambara ziba zirimo ntabyo guterana ibintu muri ko mutera inkuru naho mwa muri ko murahuza juri kaduka mbega ntimo muri ko murashwana mwa muri ko mutera inkuru muryohewe mbega iyo hageze naho guturira inyishu bya bibazo bikomeye ugasanga hari ibyo mudashobora guhuriza ko hoba hariho istrategi haba hariho uburyo bwiza bwo kubi camo neza mugashobora kurespekta bya bindi byo kuvuyaga harimo impore
eko burahari bien sûr tugomba tugaruka kuko umuntu yakuze kuko umuntu ateye kuko ntidusa nka jyewe sinsana nta mudore na ornera tuzi nk'iyo duteye mutandukanye petete byabaye influence n'ingene nakuze hanyuma kenshi birashyika ibyo twe tuvuga si byo ntibiba bihwanye n'ibiri mu mutima foko dukura mu kiyago iyo urikura avuga umenye gufatanya n'ibiri mu mutima kuko hari amajyambo mabi umuntu akoresha kandi ubizi ko ari ribi riza kumukomeretsa riza kumukora ko riza gutuma yiyumvira ibindi bintu hanyuma n'ukumviriza agomba kumenya yuko iryo jambo ntigeri riri mu tumbere ni kumwe nyine iyo muyaga murigishanya ngenda muriga ati ndahebye utu reka ndamwakire ngira ngo niko yakutse ariko ndaza kubimubwira ati tebuya sinkunda iyo mbwiye uko n'ubundi akavuga ati sa nakavuze kandi nari namva yuko katari gakwiye kujaho urumva ni ukumenya kwiva ko ukamenya kwihana muri wewe ukamenya no kuvugisha ijwi ryo mu mutima apana ijwi ry'amayemosi amayemosi yacu aradusiga ni ukuri aradusiga kubera nyine situwasiyo tuba twarakuriyemo mu miryango mu kibano usanga nyine twahindutse nyine tutakiri abantu nicyo gituma dukenera ubuntu bw'imana kugira ngo tugende turahinduka rwose rero amamoya arahari vrema ni uko nze ntabyo nigiye ibyo bintu nushyira ko amapfa atandukanye umugabo nibaza yuko moya yo gushobora gushika kugira kuhegera ibibazo bikomakomeye nibaza yuko mufata umwanya mukajya ahantu mukabaguma muri babiri mukatekana mukabyumvikana aho bati ndagukeneye tuvugane ko ibi n'ibi n'ibi hano mukabifatira umwanya mukidikonekita ku bintu bitandukanye kugira ngo eba nikaye ukayitwara ukavuga ati twandike tuganire yego
hacongera
nje nanje numva umenga iyo hageze mvuge kuri ico nyene yarahereje ko iyo hageze nk'ubu hari ikibazo gikomeye mukabona ntimuri ko muracumvikana ko mwasohotse canke mwatembereye canke mwagize ikintu gituma muva muri ya zone mwamamo misi yose mukabona ico kibazo kiranse gutorega inyisho numva arakaryo canke ari umwanya mwiza yuko umwe wese arekerera uwundi espace yo gufasha yo gufata umwanya wo kwiyumvira akaciyumvira ko akagisengera hama akumva direction y'Imana par rapport y'ico kintu aho ni mu mwanya ikintu aba ari kinini mutaha mushoboye gutorera inyisho directeur hama ubundi buryo nubwuko mushobora ko ari igihe mwamaze kuvugana akajamo tension ifo kumenya ahantu mugarukiriza sino mushobora kumena byinshi kurushiriza ugasanga ahabaye iyo mauvaise communication mugaca musanga mwavuganye mwatukanye canke mwa tureke no gutukana ugasanga ugumanye ikintu c'umubabaro utaza kurepa nuyo wundi ataza gufasha guhepa parce que warengeje kuri limite. Donc numva muri ubwo buryo bwo kuregla canke mu buryo bwo kurondera inyishu ku kibazo kanaka mukuye guhana umwanya. Gendo vyiyumvire ko naje ndagiye kuvyiyumvira ko hama ndagiye kubisengera nawe ja kubisengera hama bisigaye Imana igendera dufasha buhoro buhoro.
Murakoze nanje nari mfise ico novuga no kunganira ko muri ico gihe cy'ibibazo bikomakomeye abantu bashobora guhura nabo nyine muri couple hari igihe umuntu ashobora kwihutira kugitreta kwivugana ko nubu babakanye ariko umwanya utarashika ugasanga par exemple ndacababaye gose mpora ndaba nk'iyo ndamukominitse ikintu umbabaye cyane urumva ufite ntuburi kurakominika uri kuri doga ariko ndamwidogera canke nk'ugasanga undi agomba kuvuga agomba kwiexprima ariko aje afise ishavu ryinshi ni byiza ko uwo wundi Imana imutabaye akabona wundi ari muri tension agashobora nawe ko novuga ku kumusaba avuga tuje cyangwa amubwira ati reka tube turakiretse kwiganira ko hama ikini naco ikintu kigishushe gikome tuve camenye imitima yanyu nokuri ntimukivugane directement banza mufata umwanya wo gutuza wo gusuka umubabaro wose imbere y'Imana ukumva ushowe kuruhuka imbere y'Imana hanyuma mushowe kwivugana ko mu mahoro ku bintu bivuganywe mu mahoro bitora inyishu murakoze
murakoze cyane tukiri ngaho nyene nashaka kubaza akabazo kavuga ngo hari gihe usanga muri abantu babiri bubakanye hari umuntu umwe atavuga amajambo menshi atavuga carrément atavuga uzanye ikibazo ari ego okay je mbona byogenda uko donc na detail ugasanga yubakanye n'umuntu ahubwo arakubwira na kadetayi me kandi kadetayi kandi aguma n'ibyiyumviro byagomba kuvuga mu mvuga rero abo bantu babiri arashobora kuba ibibazo bijanye no kuyaga kuko uwo muntu avuga menshi abakeneye ko namubwira amajambo menshi mbega hari byo muzi bimaze ko byo bakikuje babitorera inyishu gute hari igihe la communication itapasa hari inyishu yo bihari
murakoze cyane rwose kwitubaza kubera niko biri twe nako karo nako wavuze nk'ubu uyu arashobora kuba ariko aravuga ikintu kanaka akagifatiye iminota myinshi vraiment je ndacishije ko nkacishije ko mu ijambo rimwe cyangwa amajambo abiri urumva urumva nawe ni hari bihambwira ngo none urahejeje kuvuga je ndahejeje kuvuga byari ibyo byari ibyo rero nibaza yuko murugo turakwiye kwiga kumenyana c'est vrai sico turiko turayaga ko ariko muri kwa kundi kumenyana twatangiye tuvuga urashaka kuvuga ati uyavuga ibintu muri discussion je ndu umuntu vraiment nshobora kuba haraha ariyo nk'ahantu banzi nk'umuntu atari inkuru cyane hama hariyo ntabantu banzi nk'umuntu atekereza cyane urumva ariko muri iyo cadre yo kwishura umuntu abagije nibaza ko igikuru ni kumenyana kana kameze gute nanje meze gute hama tukiga kwakirana bijanye n'ukungira umuntu wese ameze ariko tugashika ku ntumbero ico twagomba ku
ahonera nk'umuntu avuga menshi araza kumfasha tubwire onera astuce wakoresheje kuko kwa Cedric nta kibazo kiba gihari uwo baba yumva ari satisfied ngo ubuntu bumva utari satisfied ngo ukoresha imyishi igiye kugira ngo bice bipasa direct mu mucemo kuzana Cedric
ya bibanza kururumba imaze kuba ibintu bishushe ukumva umenga bya vrai none ariko aranyumviriza bya vrai mbega yumvise yuko je nafashe umwanya nkashiramo na bya bindi byose hama wanyishuye mu nyishusha sawa turaza kuraba nyine tubikora hama ntibiba byorosha mugaba pole urumva ni urugendo rurerure umva kuva mu kira ba fiance gushika mu bake ugenda uriga umuntu hama that's komisi ya mbere twe twari bwamarane frame twari bwicane kuko twaravuga ati ibi bintu bishoboka je numva umenga kuri kutari kurinjira mu byo je ndiko ndavuga kuri kutari kuranyishura umbwire nawe uvyumva gute ubibona gute mbega ko je naguhaye detail wewe kutari kuri ama detail ugasanga harabaye mama kazi mugabo ubu unye namahoro
waramumenye abarundi bavuga ngo uko imyaka igenda irakura abantu bubakanye batamo kudura banga kanaga kecuru kandi kandekere donc ni experience y'urugo aho gendura menye umuntu hamaka tinda kavuga ati mundekere namakosa yo mundekere je ndamuzi OK merci turkinga nyi
gato kandi nyene novuga ni ntere intege nabandi bose bakora dukurikirana tumenye ko abantu tutari mu ico kimwe tumenye yuko hariyo n'abagabo bwabo mu kwishyura nyinshi cyangwa bafite inyishu nyinshi ariko twige kumenyana hama bitume dutere vari ibintu numva avuga ati twavuga ibintu byinshi cyane gose bankumva umenga ariko biranduhirisha numva ko biranduhisha ariko avec le temps umuntu ariga akavuga ati mwisanzuye ariko aravugira ijambo arambwira n'utudetaye tw'indani akansigurira niko ameze wewe tukagenda turiga ko tugenda turigana kurushiriza murakoze
tuvuge kugira twevite stock ni giki twokora kugira twevite yuko turundanya bya bintu bikaba byinshi hari ikintu hariho utuntu twokora kugira ngo amakuple ntibaze baragira stock ibintu
bo birakunda cyane nara nko ngaturi ngisagara tuvuge urakora no mwakanye urakora hama mushitse muhira abana barabakeneye bamaze amasaha batababona menshi twige kurondera kanya nimba twavugishije abana nimba twagize tugire kanya nayo umwanya nayo ba 15 nayo ba 20 30 minutes twige guhana kanya hama umuntu petetri kintu cha marzo musi ku ro musi wiwe agashobora kukibwira uwundi hanyuma usi wababaye wige kutabibika cyane gose abantu itumeze cyo kimwe ariko wige icyo kintu cyakoze ku mutima wawe gushora ku exprimer kuko icubitse kitari traité akazi ko kugusambura cyo nti kandi gahagarara kirasambura mu mutima ugasanga umuntu umwe ugasanga agize nka comportement inyifato kwagize ibi umuntu agatangara kumbe hari ibintu bitigeze biganirwa ko hanyuma biramubabaza hanyuma yanse no kubivuga canke yabuze uwo mwanya hanyuma bikaca bitumanye afata inyifato itariyo twige kuzana ibintu ku isahani imbere tukabiganira ko
onera hari gihe usanga muri komora yaga n'umuntu mu makuple ndabyumva kenshi hari byo mpora mbonaje biramatse kumushikira ugasanga uri kubwira ikintu umuntu ubona umenga nta nari kora kumveriza hama muri ya strategie yo kuvuga ati turi twirinde stock uvuga ati okay nari karanyumvira reka ndakibike kandi singuri ryoshe inkuru ryoshe ntunjara ntayikubwiye ntuncika ndakwiruka ko mugabo ugasanga nica kintu warumva ushaka kumupartaja cyari kikuba bari cyangwa cyari kandi kuba konsa na muri babiri mugabo kuba rubonye na mani hari karakumviriza mu kavuga ati kandi acihoze ugasanga ni bubwa byo kugira stock nashaka kumenya na ka casti suho ukoresha kugira ngo uhave umugarurira
kumviriza nubwo ibyo bintu warumva menga wacu ngira skip Jean Ndani
simbik ama kandi tutfo si ni permet konza kubika ikintu kiza peut-être kumbabaza nanje kurumva naje ndakugana ko nshaka kukubwira ikintu hama nabonye ukuri occupé nimba hari ikintu ko kirakokupa ndakubwira ni stop hari byo ndiko ndakubwira nyumviriza hindukira hano hari ikintu ushaka kukubwira donc apana mu buryo bubi bwo kubitariza ni mu buryo bwo kuvuga ati jewe numva ashaka kwiexprime kandi numva ashaka kusuka gatima kanje kuri wewe nta wundi muntu ufise ndaguhamagara nakubwira ati biki ibintu byose ku ruhande kandi nyumviriza mu mutima wawe tuganire cœur à cœur ego
wewe urabishobora urabishobora
jewe iyo mbona tari kuranyumviriza ndakwita ndaguhamagara nkubwira ati ufise umwanya sangabe ndabibika ndabyandika sindabyibanye ni paka tubiheze tu ni ngombwa mugabo kubera nanjye ndazi yuko ariko nteye kuko iyo ukambwira ikintu ntahari nubwenda kugira simpari sindakumviriza nkuwe rero nicyo gituma nanjye mprefera ni mpa atansiyo yawe ndabikubarire bihere mugabo utampaye atansiyo nkabona uri okibe turavugana nawe neza dushyire umwanya tuza kuvugana amasaha wabaye disponible sawa tubivugane
uramurindira akaba disponible
kandi na n'umwanya ningene nayo mose ndayigarukana tu
urayigarukana nayo mose
tubivuge tubikora
okay
kiretse ari kintu kibabaza umutima aho ema ne turacomora abane oya duheze hakiri kare naho kugira ngo presiga abanuke ko uko nyine tuteye gutandukanye kindi muri ba bantu uko biba byinshi niko mba nta vomi uko ngenda ndapunguza rero ubwo nitwaza guhura nabigwigiye emwe ni bomba atomike vomi uko tugabanya hari n'abandi urumva babiheza ari uko bagiye bonyine nje ntibihera je nyine ndabigumana kurya nyine duhuye tubomorana ko Novome ko ngenda ndavuga tuke
murakoze cyane to sezere kina kiganiro cyacu mugabo
nuko kuvugana nyine hagati ya mukanye hari habantu tubutse cyangwa tutabutse cyangwa ibyo kumaze kumva muri film telemovie bidakunda ko bayaga bidakunda nimba umwaka ugafata amanya afise
murakoze cyane byose bivana no kugenda muragenda ratahura no vuga nti akamaro k'ikintu ona ko uko tuvganye ne muti nk'aba Kristo no havuze ati akazi umuntu abafise twaba Kristo cyangira ko nimba nka twese uko tubona gucya turaba kuzi b'Imana muri misengero dusanze dusengeramo na rero usanga nibikorwa dufise ari byinshi ariko urashaka gusanga umuntu amazi igi ugasanga ariko aravuga ati akazi akagaha importance cyane ibikorwa byo mu rusengero kabiha byo mu isengero kabiha importance cyane kandi ni vyiza ariko mu bwami bw'Imana havuye wowe kumenyana n'Imana ministere ya mbere ikurikira no rugo haragera igihuna gatahura yuko nimba nitwara aka kazi nimba nitwara ikigwa byo kwisengero ntegeza kuronka n'umwanya wo muhira hanyuma kandi ngombwa cyane gose rero twubahanura abo bantu yuko muri byinshi bafise urugo nibaruhereze umwanya kuko nibataruhereze umwanya bazokwimbura ugusambuka kwako niyo mpamvu naho umbwira ko ufise ibikorwa bingana gute ingaruka mbi zova mu kutaruhereza umwanya ntiwozitura rondera uwo mwanya kuko ni naho ubukristo bwa mbere bugaragarira umuntu adashobora kwitwara ku muryango wiwe bibiri ivuga ko ari utwa n'utizera ya ni gikuru cyane rero hama intahe nkuru burya havuye wewe ivyo uzi mu mutima wawe intahe nkuru ikwirukira ni uwo mwubakanye si umupasteri wo kwisengera si bajya abakolege uwo mwubakanye murakoze cyane
njye ndi mu mavi nawe niko ndabyumva nanje yego hageze ku bakenyezi hari gihe muramfata fran kuko ubundi uwamenga nitwe tuvuga cyane nitwe turondera kuganira cyane nitwe turondera iyo myanya cyane nk'uko yabivuze mu kurondera muri ubwo buryo bwose bwo kurondera kuganira canke mu buryo muri ubwo buryo bivanye n'ingene umuntu abateye canke ingene abameze numva cane cane ikiganiro gikenewe gose mu rugo kuko ni twavuze kuva mu ntango yuko niho niyo ntango y'ibintu byose ntimushobora kugenda ngo muvuge ati ibintu bimeze neza mutigeze mubiganira donc ikiganiro mu rugo ni kintu nibaza yuko gifashe niyo tron niyo niho niwo mutumba w'ibintu byose kandi umutumba murezi ko gaburirwa na mahasine donc ikintu cyose rero urabanza ubwo bucuti bwawe n'Imana yawe buri yakote kandi nta muntu akwiye kubukora ko ariko kandi n'ubucuti bwawe n'uwo mubana ikintu gikomeye cyane ico naco kiva mu kiyago gusa ngo ni ibyo merci
icyo no hanurira cyane nkahanura abantu batsanzwe batavuga nuko nk'abakristo twige kubana n'Imana Imana itwihishurire tunige ko itwereke n'ingene dukwiye kubikosora hanyuma kubera impamvu twakuze gutandukanye hariyo abantu bakura mu matraumatisme atandukanye bituma usanga biturimo iyo uwo mubakanye agize akantu akora bigatuma reagisa nk'uko warurikera rero nibaza yuko ivyo byose urifo ko uvyiga ko ukimenya hamukamenya gushyira ko amajambo kuri ivyo bintu byawe ukamenya umunezero ukaba ati ubu numva nezerewe ubu numva mfise ubwoba ubu numva mfise isoni ubu numva ukabivuga kuvyexprima nturindire uwo mubakanye yuko adovina iyo umugore wanjye cyangwa umugabo wanjye amerewe uko ni ukuri ntitwerekwa ifoko
ubivuga
kugira ngo amenye n'ingene agutwara amenye n'ingene agufasha amenye n'ingene akugenza naho uvuga make ni ukuri utavuze bazakugenza uko bashatse hama naho ubu babaye mu mutima hari abandi ariko akumviriza usanga avuga ngo Ivete nawe urikira uri kweri urumva iyo mvuze wumva ko ndiko ndagukankamira uri kirahuri oya reka kumujiza banza umwakire hanyuma uzogerageza buhoro buhoro umenye kubera ikameze nk'ikirahuri ni ugufashanya hanyuma soyons honnêtes avec nous-mêmes et sincères avec nous-mêmes kugira ngo worohereze uwo mubakanye ingene mubana kuko niho haba tubumanira wewe ubwawe ntiwiyize hanyuma ushaka ubundi aca kumenya gute biragoye rero tubanze twinshi ahanini nubahamagarira abantu batavuga imenye hanyuma vuga shyiraho amajambo reka kujaniranwa kubera ariko wakuze reka kukwemera yuko ikiyago cyose kibaye uremera yego oya ivuga naho uvuga amahupahupe nta na kimwe ni wewe n'umuntu wawe yego
merci murakoze cyane Benigne murakoze cyane bavukanye mwaje kudufasha muri kino kiyago mwaje kudufasha gutanga umuco no gufasha abandi bantu natwe tuca dufashwa kuko tugenda turapartaje ama experience niko tugenda turabona ingene twe turi nk'ishuri n'imwe biba mu buzima bwacu kandi nk'abakristo tukavuga duti byose tubishobozwa n'uduha inkomezi abi bidakunda ko mutavuga abo bikunda umwe ntavuga ikintu wumva ikindi nibaza yuko twese hamwe mu byo tubijije kuvuga harimo inyishimwe nuko takiyago nta rugo ruhari takiyago satani ntihaca kugira ngo abibomboranya byose abiterateranya amabite kubera ko abo bakanye batayaze tubashimire rero kuri uwo muco mwaje kuduha imana ibaheze give mwakoze cyane namwe mwakoze murakurikira kino kiganiro mwakoze kudutega amatwi mu byo duhejeje kuganirirwa n'aba bantu baheje kudushikiriza nibijanye n'urugo kandi ni ibintu byoroshye kuyaga biraryoshye iyo abantu bayaga bahuzaho ntibabura n'ibyo bavuga baravuga kuva mu gitondo gushobora kumugoroba tukazavuga umwaka umwe n'imyaka itanu imyaka mirongo itanu donc biraryoshye rwose turabifurije mwese ko muradukurikira aho bitarashobokera umwami Yesu abibashoboze musenga Imana ibibashoboze kandi ubuntu bw'Imana bugure mu miryango yanyu no mu ngo zanyu umwami Yesu abahezagire
amen.